Winnie, you're gone.
I'll go mad, so don't throw away this thing we had.
Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da. Ya da 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 ya da 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 da